Asikubingeleleke mbukeli lapho ekhaya. Kusophela isiteshi esihamba phambili. Ishizi TV. Sicceleke phela mbukeli ukuthi ke ungakhohlwa futhi ke ukusubscribe phela ukuze ungaphuthelwa ezinye izindaba esiloku sikulethela zona ezithinto osaziwayo bakho obathandayo. Kanti udaba nesikuphathele lona namhlanje siphethe udaba oluthinta lapha owayisilomo somsakazi. Kukhozi FM ulinda Mr. Magic Sibiya. Kuzokhumbuleka ukuthi emasontweni adlule kuke kwasuka omkhulu umsindo lapha uMr. Magic ekhala ngokhozi ukuthi akazi ukuthi wadlelani njengoba phela belwamnqabela ukuthi enze isikhangiso lapha na ke esithinta inkampani aseyisebenzela njengamanje kanti kuvela ukuthi lesikhangiso sasikhokhelwe imali engafinyelela ku 100,000 wamarands. Ukhozike lwalikhala ngokuthi ukuzwakala kwephimbo lika Mr. Magic kulesi steshi kuzodida ababukeli. Nokho ke eza kamuva zithi ukhozi libuyela goba uphondo njengoba ulinda Mr. Magic Sibiya ezwakele ohlelweni lasekuseni lwangumgqibelo phela olushayelwa ubheki BK Mchunu oluhloko olubizwa ngokuthi itende lomcimbi. Kuthiwa ke uMr. Magic emva kokuthi ezwakalile okhozini ube esejabula kakhulu ekuveza nokuthi engathanda ukuthi kubuye kuhlalwe phansi nokhozi FM kulungiswe inkinga abuye akwazi phela ukuthi asakaze kuso lesi steshi. Kuzokhumbuleka phela ukuthi uMr. Magic waxoshwa okhozini ngonyaka ka-2014 emva kokusolwa yilesi steshi ngokukhwabanisa imali. Kanti ke ubuye wakuveza ukuthi abantu bajabule kakhulu bemuzwa okhozini baze bambhalela nasezinkundleni zokuxhumana bembuza ngendaba yakhe nokhozi FM. Uphinde wakuveza ukuthi ke basazoqhubeka bafake ezinye izikhangiso ngaphansi kwenkampani ayisebenzelayo aphinde afake ezesikole sakhe esifundisa ukusakaza. Yilezo ke mbukele sikuphathele zona namhlanje. Kanti ke phela ungakhohlwa ubusubscribe ukuze ungaphuthelwa naye ezinye ezishisayo esokulethela zona.